rwaruka rwo mu karere rwaje gushigikira rwaruka rwo mu Burundi rwaje kwerekana gwerekana mu karere yuko Burundi ari gihugu Burundi ari guca amahoro Burundi ari gitekanye izi ndongo zitoreye kandi izo ndongo ziri imbere ziradushinga no gutumira abanyarwanda
ndetse n'amakungu yose
Mutuma twohereza abarundi kubabwira ngo amahoro nyakuri ahera mu mutima amahoro nyakuri ahera mu mutima iyo ufise amahoro urayatanga nta muntu atanga icyo adafise twaje ngaha turatwereka amahoro yacu tugira tuyabagaragarize namwe mugize ubwoba mukekeranya mugitinya mugitinyana mucinubana nimusohoke muve aho mwugaraniwe muze dufatane mu nda twubake igihugu cyacu nta wundi muntu azocubaka naho ugwaruka rwawe mu karere cyangwa abanyamahanga bari kudusohokera ariko uruhara nyamukuru kuri twebwe ni ukuvuga ijambo n'abatekerera igihugu hose ku isi igihugu cubakwa na bene co gishirwa na bene co kiratwa na bene co gitezwa na bene co.